Hallelujah. Kunomfowethu othe ucela ukunibingelela. Uthe ucela ukuthi abe surprise yenu namhlanje. Nondaba ezitha ngimtshelanga. Ngiyacela ungashaywe. Isikhathi sami sona sesiphelile. Hayi omunye umfana engingamazi nje ngiyazama ukumintroduce. Ngicela ikhi. Ungithathe down ngingalutho. Bangbega hai Aqhube
Salboni
Usiphumelele
Awunikhona abantu
He Ungithathe down Kingeluto
Ay
Bangimanga Bangetsu mun Khube Jesus, siyabonga kulungelo. Bengithi angini surprise nje. Hallelujah. Ngasabe sengiba predictable.